Can you show me the picture of a duck in your book, Caitlin? Can you show mommy the picture? Where did that duck go? That's the pumpkin. Where's the duck? I think it's over here. There it is. Who's that? Who's this? That's a duck.
Da 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 da